meba utie me erade enshira na onye okese enshira anya wodia New Age Chapel International Reverend Dr. Prophetess Barbara na menewo ekase ene eye da sonkon e de ma menewo mienu erade na asoma si enfa na sem emro eno timi wogidie se asem ne bekwa wie no na ochie aye wodia erade enshira opa Mislow bebre ene onyame asema mede bre ono in advance happy Easter in advance echina eye good Friday onyame enshrao na jitum se rade eno ewa pam ene tima mede bre ono se the passion of Christ the passion of Christ enoma Ewurade Nyankopɔn ɛfɛɛ mu yɛ Nyankopɔn a ɔyɛ Kristo ɔfɛɛ mu ansa na wɔkɔ wuom akɔgye nkonim ɛde abrɛ me ne wo mmienu Ewurade nhyira wo ɛhyira wo bebree wonim yare a COVID-19 a aba wiase ayɛ nyinaa yɛbɔ ho mpaeɛ ɛhyira wo sɛ di mmara so stay at home hyɛ dan mu na onyankopɔn emoa wo na deɛ yareɛ no bi ɛntumi anka wo na deɛ ɔsɛfo ahyehyɛ no awurade ɛyɛ afiri yɛ nyinaa yɛ so na hohoro wo nsa ho mane hia wo na gye tom sɛ yareɛ no ɛhu paa but awurade wɔ w'afa a hwan ɛna ne wo ɛbɛdi asie ɛbie mu nso meserɛ wo bebree mede nyankopɔn ɛdin mu ɛserɛ wo emra ni nyina di ni nyina so enyi bi ntum enya bi mfiri mkokoro nsa ho wo wensi so a fatishes wo wi atotwene awurade enhyira wo nurse for ni doctors no in fact nyankopɔn akatua a wɔde bɛma mo no ɛboro atwen ɛne ntiaseɛ so moma yɛnkae sɛ onyankopɔn nankasa wɔ divine protection doctors, nurses, Ewurade ma wo haw bi a ma mo so da. Wonya gyidie. Have faith. Sɛnea Forest Nightingale nya gyidie no. Wo so mo nya gyidie. Na divine protection bi wɔ hɔ a onyame bi akata mo so. Ɛnya ade a ebi bɛyɛ mo da. Na mo hwɛ yɛ nuanom a wo mo nya bi no. Na mo mmoa wɔn na mo so mfiri wɔn haw. Yɛn so yɛde mpaebɔ ɛretaa mo akyi. Hyɛ wo nkuran sɛ nyame ka wo. Ewurade ɛde ahyɛnɛn mu kɛseɛ ɛde bɛma ɛda mo ase bebree sɛ mɔyi mo yam na mosom mo ma doctors nurses nyame ɔnhyira mo paa amen ɛnɛ me ne wo ɛkasa afa nyame asɛm ho ɔse the passion of Christ the final event a ɛsiiyɛ before sɛ yesu ɛba abɛwu ɛna me ne wo ɛbɛka ho asɛm ɛno nti bie w'asɛm na fa kɔ Luke 23 verse number 1-25 na yɛnwenwen ho na me wogyidie sɛ asɛm ne bɛkɔ awie no wobɛhunu amane a wowura no ɛbɛhu ɛde maa wo na ɛde animonyam ɛde aborɔ ɛberɛ a yɛnsɛ bere na anti arene ɛba bɛkan bible no na obie wasem na wonso odi akyire na ahye kristo animonyam amen
pato yakin kase me do no luka sempa itse ya bi no yesa ni mu ba ko eko pato ti fi asem o si yesu dina lati eni ana ni pa guo no nyina sori de no ko lati eni na wo fi ase atoto na onipa yi ɛsɛ yɛ ma na wabra sɛ onyitoɔ ma ka so na ɔka sɛ ɔno ara ne ɔhene kristo no na plato bisaa no sɛ wone yudafoɔ hene no anaa na yesu bua no sɛ waka na plato ka kyerɛ sɔfoɔ mpanimfoɔ ne nkurɔfoɔ akuakuo no sɛ menhunu afabusɛm biara onipa yi mu nanso ɔhyɛɛ no ara ya bedu hei. Na plato ti galeli dino. Obisa se, onipa ye galeli niana. Na ohunu se ofri Herod asye no. Oma wade no koma Herod. Na nanu muno, na onua anso wo Jerusalem. Herod uhunu yesu no, neni je se, ifri se ope se ohunu ache. Na wate ne huwa se mkintra. Na neni daso se, obayan sanche nini ebi na wehunu. Na obisa, bisa ano, nsem bibri na anso we muano. Enso na asofuwa mpeni mfuwa, ni atrofuwa nujina ho, na watutu na noa. Na haro dineno, dombo no adapa kurone ho, na oshe no atadie na hanahabi, denoko koma pletu biu. Na danoa na helot ni pletu, fa adamfuwa. Akaneno die, nanka, oyaka. Tuwaso, verse 13, wasi, pletu dima, Yesu. Na Plato frɛ asɔfoɔ mpanini mpanimfoɔ ne ɔman no boa no. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, "Wodɔ nipa yi abrɛ me sɛ obi a ɔsɛ ɔman. Na hwɛ, ahwɛ ne mu wɔnim. Ma ɛhunu nsɛm a mode toto n'ano mu afɔbusɛm bia nipa yi mu. Herod nso anhunu na ɔma ɔde no abrɛ yɛ. Na hwɛ, ɔnyɛ akunini bia enti mahwɛ no na magyaa no." Enso, ese no se, da afenu mu, uja o debi eni bako ema won. Na won yina tiye mu preku se, fa o yiko, neja balaba, mayen. Ono na, saka saka, bia, oko yonu, kromu ho, na ewudi enti, odenu akoto, efia fie. Na plato pe se, uja yesu enti, okasa chre ombiyo, na otiye mu se, bona senu ye mu, na wakandye, ye etoso miensa kire won se na boni ben na wayo mi huna kunini bia woni mu enti mahwe no na magya no na wode ne kase bo ekɔ su bia bisa se womo no asenue mu na wonne boro ne de so na plato bu aten na enye se de obisa e no na oja de sakasaka no ne awudie enti wode no koto afiase na wo sre no no Emawo, na Yesu die, uyinu mai, sedie kope. Amen.
Amen. Hallelujah. Winyanko pomba utieme. Erade ma utumi, eni weni wanyamu eni asemi yechi. Ewo Yesu Christu, Nazareth die munti. Amen. Winyame ba, ene anopei, watie chro semno. Yesu Christu a, Obe huna amane ede mami nu emye nu. Na Bible se. Edru bebe ni yadine kofi la to eni. Ewa abra onye boni biya. Na omu shasye se. Omu ka ensama enim. Ede ato Kristo so. Na fayinu na ne ka ensama enim. Na ye asofo. Any officials in penyumphobia omutinya mesum ase. Omu nana omu accuse Jesus. Ewa Pilato enimu. Na asema edi kaya omu di kakaya ne se. Bema wei ashe mrase miyentu yato. Emma Caesar. Na yasuna nyano kure. Na omu saa kaya biye mu se. O friend won so ne ni Juda hene na omo tinsem bebre atutu Yesu so ba bible se ade bechi ame yade Yesu akọ Pilato enimu no Pilato yire eson daye onyame ahu ode kwada ne ho adi e chira Pilato yire ka cha ne se yade be mabi ba temu na onye agboni bia Nansu wiase nyina eba bebu na tan e wo anim na bible said da yenim no onyame kire said ye yesu kase ye ne tumi ne na henie tie e kire pilato yire enti kire sam sa de che ye no oba me ka kire ne kunu se sa ba ma ne yade ne ba no onye hwe asabi omo ka to ne su bia anya no kure hallelujah ɛno nti hwɛ wo ho yie na woanka mogya a ɛdibem awu nti na pilato deɛ na onyame ada nnoɔma bi adi akyerɛ ne yere no nti na ɔnim yesu kristo kɛseyɛ ɛne ne tumi akuta no ɛne ɔsan nim sɛ kristo nyɛ hwee halleluya na ɛyɛ ɔbonsam tire mu pɔ na na ɔdwene sɛ ɔkum kristo ama wɔde nkonim wɔ kristo so na na adwene yɛ ne sɛ ɔbrɛ yesu kristo ahenni ase ba na ne ɔnim sɛ yɛatwerɛ to hɔ sɛ kristo mmara mɛwu na ɔnye me ne wo mmienu nkwa halleluya na ɔnim sɛ kristo bɛyi nnome ne kɔnnua afiri onyankopɔn wo ba wo a wotie me so na ɔbonsam na biribi asuma no na satan nim sɛ ɔkum yesu no abrɛ n'animnyam ase na ɔnim sɛ ɔka nsɛm bi ato kristo so a nnipa nye yesu ahenni ato but na ɔnim sɛ ɔsoro atwerɛ sɛ ɔmmra magye yɛn yɛ adebɔnyɛfoɔ ɛfiri nnome ase halleluya nti bible sɛ na pilato deɛ nam nea ne yere ne hoyɛ nti ɛwɔ dayɛso nti na n'ani ada hɔ nti twerɛsɛm sɛ yɛde ne kɔɔ n'anim ɔbaa ne ka adaeɛ no kyerɛ no no anɔ papa a ɛsi life ɔmu wɔ hɔ a no hunu sɛ yɛde kristo aba no n'anim na atemmuo no yɛ adwuma ɔbu sɛ asɛ na bɛrima yɛ ayɛde mmɔne na ɔmu hyɛ aseɛ sɛ ɔmu ka nea anim ato kristo so halleluya ɛna ɔbu sɛ asɛ na bɛrima yɛ wɔfiri hene na ɔmu kyerɛ yɛ na kyerɛ sɛ ofri Jerusalema ofri ye friend saying Nazareth a ye Herod asefo enti twerɛ sɛm sɛ wudim sɛ Yesu yɛ kɔ wɔ no Bethlehem enti bible sɛ na Pilato ti yɛ no sɛ ne mpa ne kɔ yɛ na ɔno na obetimi abu na tɛn ka ame pa ɔmo nyina yɛ Israelfo ɔmo nyina hi kro ɛne Jerusalem nanso ayɛ te sɛ daban hene wɔ hɔ na adwoso hene ɛwɔ hɔ ka ame pa district bia wɔ ne hene enti abaase yɛde ne kɔɔ pilato anim no na ohunu sɛ yesu ɛhyɛ herod ase no na kaase yɛwu yesu kristo no herod bi maa ne hom ne so a ɔma yɛkunkum mmɔfra nketewa no nyinaa nanso yesu kristo yɛantimi anku no enti na ne ho abakɔsɛm da hɔ sɛ abɔfra no yɛantimi anku no yɛkum wrong people enti na Herod a obedi ade a ɔtɔ so mmienu no na ɔpɛ Yesu Kristo ɛho no hallelujah but na Pilato nso ɛne Herod no ɔmo nkasa Yesu Kristo wuo no ɛbɛyi nnome ɛfiri me ne wo mmienu so ɛbɛyi ɔtan ɛfiri yɛn so ɛbɛyi confusion ɛfiri yɛn so ɛbɛyi ohia ɛfiri yɛn so ɛbɛyi animguaseɛ ɛfiri yɛn so Awurade Nyankopɔn ɛma nkabɔm asi asase so ɔdɔ yɛ adwuma halleluya ɛfiri sɛ na ɛtan ɛda Herod ɛne Pilato ntɛm nanso nam Kristo nti halleluya Pilato ɛne Herod ɛkasae na Bible ma mete aseɛ sɛ ɛbrɛ na Pilato pɛ sɛ ɔgyae Kristo na nkɔfo ne mpɛ so no na wohunu sɛ yesu kristo firi the district of Herod district no mu no ɔka sɛ nea momfa ne nkɔ no hɔ nti bible sɛ yɛde ne kɔe ɛde ne kɔma a herode na herode busaa no sɛ na ohuu no no nane gyee yie ɛfisɛ ne wapɛ sɛ ɔbɛhunu yesu for long nti ohunu kristo no nane gyee na n'ani gyee mu na ɔbusaa no sɛ na wo na wo se wo ne juufoɔ hene no na yesu sɛ yi woabua ne yie halleluya abaibo sɛ ɔkaa saa no ne bo fui na ɔspɛte sɛ ɛneɛ yɛ nsɛnkyerɛ wɔ hene da ho adi me yɛnhwɛ halleluya ɛdeɛ ne ɛhu no wɔ ha yi ɛkɔpem naa me ne wo kasa yi awiasefoɔ da ho di nyankopɔn ho fɛw nnipa nye nyame ntom sɛ onyame bi wɔ hɔ nnipa bi nye nyame ntom sɛ kristo wɔ tumi Ebi mpo mpaso mbeti Yesu Kristo din. Ebi nyin tumse, ebe nam Yesu nkwa so, ene ebe nye nyanko pon, ahinye nmu chapa. Hallelujah. O nyanko pon ba wutie me. Sa wupo, sa wupo, trasa maka, sa enam Kristo supe, ene ebe timi, ako o nyanko pon, ahinye nmu. Hallelujah. Bible say, na helendi di Yesu Kristo hufeo. Osi wa hini, ya wansan chila nini bimi yanwe. Enda wiyo nyanko pomba na nyami di fwa ni edi hufeo. E Kristo fwa ni ya ni mwenyambi. Ya basi ya bati nyanko pomba kura. E bi kura se mkwa mse chum. Bible swa kanasa mse, asafwa ni swa di huni ni muno. Aya asafuna ye bisi bisi basa. Efisa bibi ba besia. E wase nyanko pon na mwobiso. E kasa. Na wansu se. Nyami tibi kasa biye mwi. Nyami di fwa ni wiasi biye mwi. Ebi nyin nise o nyanko pon kwa be tibi ya yodi fwa. E wasasi yiswa yuebe ebri. Yesu Kristo yiswa kase. Ebrini be kwa yue ya. Me too many me kasi ye. Any man ni monyam. Ebe sanya ba. Wono mo ya honti fono. Na ma dombe kase. Ewe ni pa bebre so. Na emranti ene ma ba wabe se shenkom. Na empe yinfo abe su swanda ye. Sanyi agro Yesu Kristo hono. Enye wangwa se enayi. Yanyi wadi fontum. Efrise. No monso nyi Yesu Kristo. Entum. Bible say na Kristo adwuma mu no oyɛ nyame adwuma no kɔgyina baabi no ɔhyɛ nkɔm a falasifo ne timi busa sɛ owura kyerɛ yɛn tumi a ɔde hyɛ nkɔm yi saa tumi afiri hene yɛanye Yesu Kristo nkɔm hyɛ antom na ne mu onyame ne ne tumi antom nti abɛpem nnɛ ebi nye ntom sɛ adiyifoɔ kora wɔ asase so. Halleluya. Na Yesu busa wɔn sɛ na mo busa me se tumi a me de hye nkom ene tumi a me de sayare ene tumi a me de yanyame adwuma firi hen John the Baptist su tumi efiri hen. Hallelujah. Ewiase ji okot tum ewiade ewiase ji akom tum ewiase ji bayia tum ewiase ji chanting spirit atum na so adifo de yanyeye ntum. Hallelujah. Efiri tete onyame ba nyame wo sra ba so onyankopɔ difo a wutie me kala koma to yem susuma o yam hyehye sa ewiase etan wo susuma o yam hyehye sa ewiase di ho fɛw ye wura no no di ka di ho fɛw na so di wo mo sunkunim ka ame pa ye de Yesu Kristo koma heled no wase sem kom ne ahwɛ ye wose nkyira ne ne bie. Hallelujah. Ene aya na ya mawe ho se yenchima ni mpo ebedru baabi no se nyankofo bi ka no omo nyi ho konkron krantum omo ma nkofo nyame ma no yenchima no enyi ho konkron tum enyi adifo entum efri se nkyira kyira bi koso se odifo bi a ni wiase biem odifo bi a ni wiase biem but all court for de omo wo wiase chanting for de omo wo wiase. Uti mi nyinyo kupo anu masamu ntunchen. Hallelujah. Bible say na. Falasifo ni Roma fona ntibia nyinyo mi anu masamu ntunchen. And uti Bible mameti asia se. Wanyamitu mi beko swat na wafibo. Edo baby Elijah kebi. Se edifo wa wiasi nyinyo. Na odifo bia ni wiasi biyo. Na akawa nonkwa. Na wanyankupo anka chene se. Ema ni kasasa na nka ono kwa. No wa hotefo bi ni atenifo bi a. Wo mu koto ba bosumda. Ya wo nkofo bi wo Ghana ha, wo baka ho. Ah, kra no mu ye genuine people anya me do mu ba ye adwuma. Nyame ba ba bia o mani akwa kire. Wo nyakopo generation mu nyame de mabi ema enkra bi ba ba ye adwuma. Ema ne mema bi ba ye adwuma. Edia sese ta nyuma.
Onyame bebie bie ne mani wo baka ho. Enwo sra so nti wo ma so wo sra wo mo so. Enti wo kese nyame de fuo ni hwe. Ompa ya wo bo ne Bible wo suan. Saka ko pa ne nyame ma ne nsa so. No na dum bi be wura wo ba bi na wo ba na ni bia. Na osha asia se. O ka hinta sama wo ba fa ne sen. E mama ma ya mra nyame ani mo nyama se. Mama mi amra nyame kase yase. Na yenti na Kristo be wuye. O nyame to me da so ti ase. Adan na ahombone. Akonfo hu na de. Na nyame ma de hu na de amose mo nyintu. Hallelujah. O nyako po ba wutie me. Yesu Kristo mo di be ye. O ma anye Yesu ani mo nyama ntum. O ma anye ne kase ya ntum. Nanso o mo po. Omo mpao, osuro, edi eni mwenyamu na mano. Hallelujah. Na Bible se, Kristo brane huwase, fiste nuwa chulo se, ekasi wawu. Na obejimi ni umie nu. Efpria titi ni ohawa, ishimu. Ti helo di shwe yano, si yansen chila nini bini yawe. Enyansen chila ni awa yamu na niyaji yonu, odi Kristo hufeo. Ti Bible se, ne Kristo ankasabi yu. Onyame ma mutia me. E ma won soso nwo ma bi so. Because mo ka ho mutia se. Mo kire mo so enye ye. E wo sra ba so na nyame de wo ye adwuma. Wo bi sa ade ne firi nyame. E ya ho mbane. Ti mo ti bi de anmo nyame nyina ma ho mbane. Et mi nyesa. Hallelujah. Na sa no mo de ye Kristo. Ti Bible se. Na hell of bu sa no no. Wa anka se bi. E fi se no ho no se. Hello, di di ni ho fe. Ye di adi fo ni nyame ma ho fe wa che. Ye di Kristo ho fe wa che. Mo hwe de na abesen wiem. Ye po bia ma na sponsor nyame adwuma kra ye nya. But ye benye obi ma na sponsor gay and lesbian. Ye benye obi ma na sponsor Miss Ghana. Ye benye obi ma na sponsor e wiase no ma bia. Eni pa be di achi ba kona keke se nyame ngo sra ba me so ti mo sponsor me na me nyame adwuma wa le be fiu obi anu anu be fiu efri se o mo nyi nyankopon akase ye ene na ni mo nyame nyaden entum ka ame pa o mo nyi nyame kase ye entum ti twa se ma me ti ase se o mo de ne koma Pilato ya sad Kristo koi. Na Pilato ni tu mi bro de nyina so ah that time no ye o hini panyini e wo Israel man mu no twa sa ma meti ase se obie na no ka se enam da ya na ne yere na so nti no de waye na adwo so be save Jesus e lo ade nyankopo en save life e lo ade moja na en kasa ma wo hallelujah bible se no wa bona dwuru mu po se a kwa bia so be judge Jesus but na wiya mo tun fone kabre chire adam mon na satan so ni abre if it's a finally no one so okun Jesu na wakoso di wiya so but no one nim say ya wo yankopon tri mo pon say Kristo mra mewu na fa tumi nyina e she Kristo nsa na yanyen efri nkwaso mu hallelujah na obon sam nim where dey dey say eno ma pa nyame wo ma ono atumbi nyame ma ma ono oje nyame pese oje ono satan nim ho hwe hallelujah nyame de no ma bia suma obonsam asadia na nyame de suma satan no enuanom me na me kasa kire wo bigina nyankopon asem so se eno ma pa plans nyame wo ma enhyre wade wo ma ekunim de wade wo ma oje nyame pese oje ono fa ho de nyame wo de ma and to my name, what the mouth? And shra and ya, we are rather what the mouth, Satan in Hoshe. I said, what to be small, Satan, because no name say, yes, you be who I bet you know me and Unca, not a small one, some. Hallelujah. And the Bible say, a prayer did Christo call Pilato and Nimono. On the now, who the prefer say, yes, you know, Bonibia, a young pansu. Let Christo know Bonibia. A ton that will be your own tomb. Enkofo bi nyinyame somuntum etoda busiamu no enipa bitimi town e wa abra wo nya wo mo hwe utimi wo sa wo kase ye ene wo nimo nyam ti ena no wo mo tao ka wa koma to ye bible say na pilato try say obegya christo to sha se sa o kan sem bi se oni pai e dia bone no dia ye mo na bible say omo repeat the same story se ona nan preach so ona no ohene a man to ya a tua Emma Caesar, which is Yano correct. Bible said, Drew Babino, all by Christo Chamber Busa, and Christo can say, Mon Fasica Mudini Mammy, na Omo to Sicana de Mar Christo. Na yes, who shares the council of Busa say, one man about to know, so ra, and yes, here to ya to add my Roman rap, a bino. Na yes, who can say, Mon Fasica Mammy, no more this Sicana man, no. Trust him, say yes, Epidias can't can say. Sikaya could tell me why tea and a dasso. No more can say cast a tin a dasso. And I yes, can't say. And your number fun ya cast at the end of the day, and my cast. Number fun the end of the coupon, dear, and for my coupon. And confirm who say yes, one can send me and tria a tour. Now, so many genial so at the camera, who say, Bacassetia, and Yano. When you go papa would see a man. Now, me at this year, I want to have rather so. And we are sending your con. Send your young rather con, Yano. Now, so we are Yano. You're running to him. Bible say a man that dear brood in your so. Oh, what tata na. That's who could be the idea. And to whom could be the other. Hallelujah. Bible said, not faith. Na bem me wo krom wo ye di bon ye ni a ye fa ne Barnabas na bem me ye wo di ni a ye yi ni babron so anye ye wa di a wu ase ya di wo krom ni mu te ye na tum life in prison a on pia biem kope mu lo bewu ti Pilato tena se no pese wo gye Kristo no chro sam se na nim di mu no o ma ye ko yi Barnabas by. Now the Barnabas, I will do nothing. I need pastor no. No more pastor. I'm not going to him. I'm not going to him. I am manning your one was a bit. If we see what I want, no. If we be pastor, I'm betting your meeting. If we are not market, we are not going to be a fool. If we cry to me, because I saw them, they are going to be. Me, I'm going to call. I'm going to see how much I saw for no Panto to ka sakase ni dem. Hallelujah. Enye no kure. Se ni enye ko po shira no, awie ye bram da mo shira obi ya. Se ni pa ne nya sofu mpo awurade be shira no. Hallelujah. Se ni enye me shira no. Sa na nya me su ko be shira sa ni pa no. Hallelujah. E tu uno se. E wi asia so sa. Na wo wa hotom no se wudu bi wa hotom a. E muni pa bem sa mo kwa sole dan ma me akoji musika ti anya no kure ya me wotu mi se o shira ni panyina enti se nya me shira sofu bia sa wa nya sofu mpa ka nya be shira no wonim ni pa sebre ya me no onim ni pa sebre ti mama ma mo bu ya ho bem na ye fa kuma mo tie ensom awurade hallelujah. Na yo shall we ya bre mu de seta ya dia. E da di prefer se. E was say ya de hu eto awurade so. Hallelujah. Ti Bible say kwa yi Barnabas by. Na de Barnabas be jina ho. Na he love di can say. Mo fa na nko. E ko ma Pilato. Pilato de na kwa bi aso pese o je Jesus. To kwa yi Barnabas by. Na de Barnabas wudi ni by e no say. Israel for Mamma Mono, say aya fasha. Aya, ye jar will be our dead prison, no? Ye jar back. That I say, automatically, yes, you are not to prison. And the yes, to Christ or Nick Barnabas, be genaho, and Omo Casse. Pilato Casse. And you are not Barnabas, and Nick Christo. Jesus Christ of Nazareth, King of Jews. Wale Barnabas yi. Omu bie nwa na minyayeno. Bible say na domine nyina tiye mu kase. Jai Barnabas, ne crucify Jesus. And you are no, and you are no me anointing no run about far. Or how you move. Bible says, we are uncovered, Edda, one year, one edda. Now soon I am when I'm for the name when I'm upon. Now trust him, sir. And you bet the in the hoof fell. Now trust him, sir. Ya bona te tinta suogu no so na ya den kasete e xeno na yesu huna mane na soja foi xeno e fisa na plato ya ho xe nya ye te di obi na no kan ya ne se monfa no ko haleluya na o mko di no fewo e xe bible se ni nyina o ru na mie na no ankasa na kase gazama ni garden ni mu no peter chen se kan Seka or Kuo Hunemu. Na Bible so chaso ya funny bakwaso. Na Christo ni to me bra de yin aso. E di asuna sande taho. Ro kachre Peter se. E ku wai enye hunemu ntokwa. Onyame ba utiye me. Onyame de shye. Asase wa wanti me ntinasu wa hunemu mani nye ye. Dia anka bwane nsha da. Dia onye bwane dano. Shadiye no omode yeno. Na Yesu bia na no kan asem bi odu Jerusalem na ya bunu na asem ya da no kwa ho no na emoje abegina na no mumma na onu ne monyamfo na ne monyama bono ne nipadua asesa Bible se na na Jerusalem mani su owura ko se wate owura die ani ama ne hunu owura ko se na trust am se Yesu dina no mo moja. Ene bro ya bro ni nyina pagya nani. Ene shama no Jerusalem mano. Na obie na no kasai. Se Jerusalem ma. Unsuma mo ho. Ene mo ma. Na miya miya diya munu mpo. Mi kambo ni shay da. Ene shay diyo mu diye mi. E de disi wanya mi basa chila wa jen. Na e wiasi beti miya diwa ni. E wiasi ni bibi ya de mao. And we are sitting in one thing. Or both something in one thing. Hallelujah. Your shed or how are we are saying? Shall part me woo? Nipper 1,600. Etty me woo in New York a day. Shall send you a more summer ye? Shall send you a yassin yako pon ye? Shall we are yabba to me no me and also? Shall you ourselves for ye, ma? Kya kwa ya fa so de ya wo san wo adwuma. Kya ya wi bia wo toto so. Na se ka ba dane wo ni. Na wo yo wo firi wi asim. Na do ho a se Kristo nsa. Yesu huna mane de ma wo. Ka mane a wo nam nyina ka to e betwa. Hallelujah. Kristo ba brai. Na Bible se. Omo ti wo di boye ne ne tun mu. Ama otri nini no yakobo na senwiem. Hallelujah. Trust ama meti asiasi e. Na Yesu Kristo babe wo ma yeye de bonye fo. Obi a that prisoner. Ya man a life in prison. E de di pafasi wa nyakopo ba. En catch him out. Sa Yesu Kristo tibi je Barnabas. E fri ni mkua sumu dia. Oso enay anopay. E rade beti wa fuhu hau nyine emu. Ewurade bedwa fro amane nyina mu. Ewurade bedwa fro usumu. Wa tete mu, wa ruahu mu. Yesu bedi yo. Bible say wa sute sabo fra. Wa suna esuno. Na himpo estino. Na Yesu tie mu eli eli. La ba sabatani. Ewurade ewurade na wa pam yana. Na Bible say nya me suma ama na bofo ebe share ne den. Ewiase Nyankopon tri mu den. Hallelujah. Na ya di Yesu Kristo asen ya tonu kwa ho. Enan edine fafan free. Ahimfie edine kwa. Gogo tabi polo so. Hallelujah. Bible sen ya din kaseche sheni wye ya no. Ya de prago ebo born in sem. Yesu huna mani bebre. Enam unti. Adenti na oma kwa ina Kristo. Emedi wabra boso. E wi ase nyankopo dia dance yesa to me no ye Yesu Kristo dia. Na Bible say, Ebrea de ne kwa ba asenua so no. na e don bi ba gina asre no se wo ye nyankopon ba jo ho me yehwe hallelujah na twasem se e bo no miensa no osu ye kusu na asase wo su osi na entuma dan kete ni mo te me no bo ni afri ho enti me bo me chichire wo biem bo ni eni to me e wo kra so bo ni sa wo ma bo kwan ya bo ni ti bi fa wo shan kwaso mu no onyankopon ba ma ho kwan na mo ja na kasa ye no enyu firi kwaso mu trasem se brebi a twam no ni enti bi kwan ya me anim se ne kwan ya me anim yo na su mo ja na kasa ma ye enti anyankwa biem ye shan kwaso biem ba na bas je no ho enti wo so je ho onyankopon ba e ma bibi a na dao na tumi aye baako pe tumi aye baako pe ne santi ni moja ne kasa ma ye nyina enti covenant ni ya e kwasi do be gani abeto yesu kristo tumi do be gani abeto kristo se obefa na se na kra ne na je nkwa no do be ma kristo kwen ama kristo tumi abetra ni mo no do be je yesu kristo atumo no sai ya viewe enti min kawo efse kristo abeti wiase so ni amani tumi a ebro tumi nyina so ka ame pa hallelujah onye okopo ba ye mie twere sam ni biem na ye hwa de ye onyame e ka kire ye John 15 verse number 18 tie de ewurade nyankopon e ka
wiase tamu a muhunu se otan mekane ansana e tamu se mu fi wiase a anta wiase
o si se wiase e tamu a hallelujah se e wiase e tamu a muhunu se e wiase tamu ansana ya be tamu ade nipa bi mpese o mutie ne se masum nyame so ba hunu hwe Masum nyankopa so na dwuma esai hallelujah masum nyame so me ba abrabo ya basa masum nyankopa so me hunu hwe hallelujah onyame ba eyeko na yeko o ewiase ne yeko but yesu kristo adi wiase so wo kan first john a wo se obi biara ma wo no no wo di wiase so nkonim hallelujah o se wo no yetan no enti wo so yebetan enti manya me fie ma obi na da wo se wo ba nya me fie bi bia ye ize wo ba ya no anya sika wo ba duru ya no kwa brochire wo ba duru ya na oware enye no kresa hallelujah yesu kristo huna mani bebre enti yesu ye di na chi no ye be huna mani but ya mani huno mu no achi no enkonim de ya den e wo ho hallelujah yesu huna mani enti yesu ye be huna mani kakra wose na me amudi machi no ewiase time enti mo so wiase ba time wonya me ba wutie me ya manya me fie nka se me ba suma nya me wo ma me kunu anya no kre wo ba suma nya me because of nkwagye wo ba suma nya me because that should be wo ba bi papa bi ko wo ba suma nya me fie se wo ye hoho wo asase so nipa dia wan ba san konatie mu nipa dia wan entra asase so afebo ebe ko na tiem no kra no ebe kwa temu hallelujah eno ti bible se christian kwa dia fa ma wo kra na e dane se dia be fra asase so ebre bi atwam ya wo so na 5 ebe na me starting free 5 years 5 years to 10 years 15 years and na shame nua ba ma me nua ba eno ki ka ko be 80 e flow 55 years ni ko nyina a kyerese ni padua no e gogo e kyerese wo ye natie e kyerese wo baabi papa bi ko okra no wo baabi papa bi ko hallelujah e wiase to how bebre agu ye so te kristo fo no nya me suma ye ye den satan ye bibia watani bibia opposite way wo ba nya me mu enaya satan ba sha si atan wo ba nya me mu ena wadwuma na wase ye ye a na obo sama to ahye so ye se wo ba abrabo trene na ba abrabo trene a onyankopon be firi ne kase ye no aba be kai wo na wo ba abrabo trene na so ba nyame fie ba ye ase kristo ne ase onye kristo ne a ewiase be ma ho ye hia ato so wo se ono po ye otrene ni no omo time eno ti se wo ba be di na chi a omo be town but se wo jina ya wa kan one time say en so we ne baba but o man so we across so ma so na won so ya chi no kunim die so ya de en e wo ho o ma o tan ni nkwa wie ya sada e se o kan look 10 verse number 19 wa se ma mom to me e wo wi ase so na to me am ne betie tie a wo won ya nyanya nkyram so en to se ase so do wo ma Kristo die a ye beta o na wo di Kristo a tie a when you meet to me, Baba, omu tan wa nye ye. Omu no bedi akon, batu omu timi o. Wasi na mpim du betu to bankum, pipi du betu to nifa. Ka se yesu omu tan no, nansu yesu timi jina ya no. Ya mani di apro din yina aso. Ena yesu Kristo din, ya bwa koto gyan yina akoto, na tachinama yina pe mu kase, oye ura. Uji tuma ka ame pa. Enti wa tan no, uye hiya unemu no. Eya mnitre bimu. Ebe free wako. Hallelujah. Aha.
Verse 19. Se mu free wiase a, anka wiase bedo ono ane die. Na se mu free wiase, na mayi mu free wiase. Ye nti na wiase eta mu.
Amen. Wose se anka ye free wiase a, ke wiase bedo ye. So mu bo adwama na wo mo bi. O mu tu ana dwa wo ntu bi. O mu num wi na wo num bi. So mu wiase obonsam so ni mu obi oyo tene ni da chen faso a ubenya to be start am ni part town omo adwuma no mu yaza omo wi anwo ma adwuma ma hu wi abi to omo nyina aya ba ko no mu town bible says ye free wiase anka wiase ntaye ye free wiase nti ene wiase etaye na onu Kristo so ohuna mane ti yesu ye be huna mane. When you may bow with him, what a war was, I see where so. Oh, Pia, you are war. Necessary, if able to. But I saw one more move with a hip and more. Hallelujah. Heaven is rare. Now, hell, as we are rare. And yet, in any rare. Yes, you get cock, I say. Mel, Babu Bujano Salama Saladine. Menadaku Babu Bunana Nansa, so messory. Na Bible say ampa Yesu widako na nsa no sori e don bi de boba koto ho soja fuo de boba koto ho enwe Kristo e wasie ye wase ne be ya Kristo ntimi sori na nsu me no mie no di adanse ase o sori e wiase beta o entie de wiase ka e shawo ye hia no na e dane sa din o nyankopon e wa no ye de ma me no bi no Bible say she shall so a hini any cane, any mutin a cane. That the air can be all the bemo. Hallelujah. On your mamma won't send it da. David is self to be more frosty. Abapim sabre. Me who are ten Indian as if was less radia. One mouse or a blow so mouse so. One more what town food knew who fell. Nem one time you over town. No more time, no more town, and you too. And no one in Quamboha. Did you go upon a mochi? Hallelujah. Paul said, "Na me nim ni abete temini Kristo dom." Hallelujah. Otaya na amadia na. Ni ade sika jina Paul so. Ni asane panakuno. Ni ade ni huru wo. Ni ade ni sika temu di ade achichine no. Na su ni nyina achi no. Paul temi jina. Wanyankopon ba wutie me. Me se. No asuru to me. Any yes, who saw we are to me? Any woman, my Christo Timijina, yes, sir. And what the mouth to me, not Timidi, we are so soon. With the Tumaka Ame, pa. Nasa, what Timijina, my Christa? And what the Babokunim, the Abutri. If you say, Christo, when you are Kunim, with the Tumaka Ame, pa. You are free, we are say, till we are say, battying. You are free, we are say, till we are say, near Bacon. You are free, we are say, ti wiase de nsamba to yeso ma manya kupon mu a kabinim sa wo ye kristo ni a wo hia so he bebre sa da Hallelujah. When you are me, I say, Christo Deno, or Sammy no me, no, Eddie. And what the moye, on Concronia, a poor four. Would you dance see a fair set? A proud old man, I'm in a now, no man, Yabasa. A conform a breaker. Some status, some assume, I mean, no man in that say. Hallelujah. Mr. Tess, I may well, dear, to maybe be a say. Back, I'll come at all, yeah. Mamma can't say, Minchro. Mini minia bear maybe. Ella boise. No, quite solid be a memoir solidity. A solid nephew, yame. Quite solid cassia pa. A solid nephew, yame. A fair yard in a yard solid penny. Na brave bois solid no. More be any more solid than was said. A bois solid. Omo wo ya na se wan ka bia nhyem se na dwuma firi ne nsa na dwuma firi ne nsa no ewi ase starte se e tan no ma Kristofo a wa sole dem ho a wo mo nim Kristofo starte se omo tan no se wo hwehwe anim ene wo sika akasi akasi a wo yie ene wo na dwuma asei bra wo kire no enipa nyina yina ne ahinta ene o ka kire ne yire se me gya ya sole efiri se me bra na me nibi no me bo asori pa na na me no ma eye abasa bra na me wo bi na me bo asori e bra ma dwuma saye obi afi me ye to connection kra me timi ntubi e ti megai asori pa ye ne di automatically ya dia free ne nsem hallelujah ei e lo se fo na na ba asori dem o who be here here wa to da wo asori dem so a no mo so dia ho ye hia sa to so e ma wa ba mumu Kristo pe na pe ja wani hwe no wo mo mu ye Yesu Kristo ma no mo ya sofo no mo ya Kristo fo na ene wi ye bre mu no e ti na twa sam ka che me no mi e no se hwehwe nkwa dia ma wan kasa wo kra e fo ne ntu a me so se me hwe we ho no me dia som nyame wa ba mu bebu e ti papa ne ka che na ye se me ja sori no e na ne ye ka che se enyai ne nyame brebeso ti papa ne ko so kwa sori ne yire nto connection o do so nto connection obi e no ye sori panyina no e wa ne ka ka afri ne nsa o to ne dan bibia afri ne nsa e ko hai dan ne ma ja school ti fie so fo nto ya school fees e ma ne ma bibia mo ye do tim se wiase attack papa yi da ko pe o ho a e na ne phone sha se se ring no owa adwuma no ye mines manager e wo boase ye ye na di no da ko ho a ne phone ring e o fa phone no na mines no ye bia bi wa yan free papa ne nko chira application ko e o fa receiving ko ho na won konkuru ankasa akwa chira application e di akọ a yan free mines na ya friend blind so director what do application receive ya baha ya twen ya so baba interview ya send no message ya send kan papa na say me o musan hallelujah wonya nkupo ebra be so wonya me bro so o be pega wasi botan be so twen fa to bo se na di yesu achi na mani a Kristo hu ya na ya wuntira hallelujah ebra red time no e din ho fao e wi aseta no seta dan ho di me ni pasre no no bible say the now search no oh osoro born ensam en monyam ye yesu dia en te won so en monyam be ye ho dia papa no say me wo mo say wo mo say ase me fa application letter bia ma wo mo say o dia ba enya me mr asumasi wo se mea wo mo say bra na bia wo dia ba na wo refi papa no ko interview a straight away ye fa ema ne ya director straight away cause lo nmo adwuma ya ma ne car pick up my pick up kasiya ya ma ne banglo ne sabras sign ne masabras sign e wi ase ne di asie baba e bo so nya metre ne nsa woni brem na to me nyina ya brase na ne dey yi ma no akira se onya me ene ye ne wo ho onya me ba wutie me fa wuto urade so no how I will name no Christ our firm dada amani e won name no Jesus anya bone da ya de ne firm bi enano woni hwe bonku mo hwe ne fa waka no won tam say kwen ne yamianu Bako ya kitu ebi na sofa eja. Enkase guso. E kwa ni mufa eja. Na nipa kitu ebi na namu. Na kwa na chino. Enkunimdiye kasiye ewa. Ena kwa kasiye bisuwa wa. E domi nina namso. Fwa wana e fwa namso. Ako shi fwa namso. Ah, ni pa nisono. Wa mwote da lankru sa mu. Di da jipu mu. Ey. Wadi ni kaba. Uhuwa uyembe so. Zakwaino. Eko seyi. Hallelujah. Anyase ufa Kristo nyami shira wawo. Obe shira wawo. Nyami ahi nyam na nuwa mapenye na wawo. Etu wase brane nchayin. Na wame dina chia. Eme dina chise nse nchila ninti. Dina chise upe mkwa jiebi ama ukra. Na wiyase batao. Na jina piti. Na ufri wiyase wemo. Eti na wiyase taono. Na onu ufri heti no. E wiyase taono. Na odi nkunimu. Onyame ba utie me. Unkunim di abo trabel. E wiyase timi ni usu biem. Ya wiyase timi kono oma. And we are seeing Kau Biam. A blue baby, no, yes, Christo Dino. A blue Dino also. And a baby, a bedjin up Biamo Christo Ding. A real motto of one in him say, too many a Christo dear. And they bet him one would tap and not to ya say. Oba what Christo, but I hear ye. Hallelujah. And one in one go poor ho. You are not free, we are say. We are the friend who are here with them. Now they are bought a brabo train. My young can't say so. They are warm and in the enemy. Hallelujah. I done said they are obedient to him. I will almost so. And what they want him was he. And Shrania Odia. And Shrania Odia. And Shrania Odia. And Shrania Odia. May they have seven barriers yet. A brother want me. Aya we are here at the Mad Christo. A chile a good Friday. Ya baba bu yesu atang. Minima tem wa ya dibu no ma. Minim sa ma. Eto to bla o bla nyamimu. But the minima ane se. Christo so a man so ya. A blow so ma so. Na so ya bi a baba so bi a ya dipa diye. Lord in the two mi baba kain. A mwa flu so ya ni mo pi. Se ni a Christo. A sorrow wa wumu no. Na ansasuro odin kunim o sori firi wo wo mu no me nu mie no e bedin kunim na ye be sori Ewurade nhyira wo Ewurade mpagya wo na onye okese ka akoma to yam na de odin wo so kunim no de tumi nyina aye ne dia no de na chiri na nim nyame bia ne ho bia mu no de wo akasa ebem na osenso agina no ono no onyankopon dia kama kuma eto yem e wiase nyina mo kama kuma to mo yem ya wiya wefri satan me na me ka kire o emfri nyame but nyame na ma kwan ma ne bae mu na so bi ni mbefe se ono to me nyina ya ne dia no wa ma ne nsa so dada ya wiya ne ba jira ama me ne o mie no ya nyafa ahodie na fa se wadum se ni mo jana e kasa ya no ahye wo ne wase fo so yare ni bi enkan ewiase nyina awade nhyiramo gana man nyina anyam nhyiramo happy easter in advance and a happy good friday e chira nya kopo ya aduma ye nyina ye be witness new air chapel international we do osoro nchia de brem nyina shadam de dimra so tani osoro aka no amane ye yesu fam nyina na ye wuntira na ekwa wieye a oso ha uno ebekwa wieye ewade nhyira na onye okese adom ne nti amen hallelujah hallelujah.